rahmatullahi taala wa barakatuh. Sheikh Nasr, leo tunaanza kugawa pa hapa, tunatoa mchele kwenye jumia ile hapo, na mustazi wangu hawa hapa, mafuta tayari haya hapo nadhani unayaona, na sukari zao, na wao pia utakuombea dua inshallah.